Abiro kawuono mondo wasom kanyakla kaka onego bed ni wamako udhu. Kapok wamako udhu, ochuno ni wapak Nyasaye, wawacho sama wapako Nyasaye ni bismillah. Bang'e waluoko wi lwetewa, waluoko lwetewa mamalo kaka ineno e picha kanyo no maber kuom didek. Waluoko lwetewa didek. To ber ni sama waluoko lwetewa go, waketo lwetewa e pi, waluoko wakawo lwetewa koth lwetewa kata wi lwetewa kama to waketo e pi kendo to waluoko kaka ineno e picha kanyo no. Bang'e waketo pi e lwetwa e dhowa. Wakawo pi to waketo e dhowa to waluoko kata wakudo kaka ineno e picha kanyo no to watimo kamano didek. Wakawo pi to waketo e dhowa to wakudo didek kaka ineno e picha kanyo no. To kanyo kaka onego bed ni iluongo gima itimo kanyo no kata gima iketo e dhok, pi miketo e dhok iluongo nang'o? Ikawo pi tiketo e dhogi tikudo didek kaka ineno e picha kanyo no iluongo ni madh madhatun. To wachako watimo nang'o? Wachako wakawo pi waketo e umwa togolo oko. Ikawo pi tiketo e umi tigolo oko. Itime dichiel. Itime didek. Itime didek. Ikawo pi tiketo e umi tigolo didek. Koro mano bende iluongo ni istinshak. Iluongo nang'o? Istinshak kata iluongo ni istinthar. Bang'e waluoko wengewa te kaka ineno e picha kanyo no iluoko didek. Iluoko wang'i didek. To ber ni mondo wakaw pi waluok go wang'wa tetete koa malo kuma wich tiye, yier wich tiye no nyaka kama iluongo nang'o, kama it nitie. Yani ikaw pi tiluoko go wang'i koa kama yier wich otiye nyaka e but iti. Pi omak wang'i tetete. To mano itime kamano wachako gi gino gik nyaka e it mar achich kata it mar acham. To e wang' biluoko kaa kama yier wich tiye malo nyaka but kama yier tiki tiye, kama yier tik tiye kaka ineno e picha kanyo no. Mano iluongo ni kaka itimo gino kamano kaka ineno e picha kanyo no. Ikawo pi tiluoko go wang'i kowuok wang'i te nyaka but kuma iti mar acham gachich ochung'e. Kata ichako ikawo pi tiluoko go wang'i kowuok kuma yier wich tiye nyaka kuma yier tiki tiye. Yani pi omak wang'i te kaka ineno e picha kanyo no. Bang'e waluoko lwetewa didek. Waluoko lwetewa didek kochakre kuma koth lweti otiye kata kama koth lweti otiye tiloko kamano nyaka gik kama okumbo ni ogike. Ikawo pi tiloko go lweti te koa kama koki nitie nyaka kama okumbo ogike kaka ineno e picha kanyo no. To bang'e kwasetieko mano to wachako gi lwedo mar achich mokwongo. Bang'e chako gi lweti mar acham. Yani iluoko lweti mar achich koa kuma koth lweti ochung'e nyaka kuma kumbo ni nitie tichako gi lweti mar achich tidhi lweti mar acham. Kwatieko mano to wachung' malo wachung' wakawo pi twayuego wiwa. Ikawo pi tiyuego wiyi dichiel. Ikawo pi tiyuego wiyi dichiel kaka ineno e picha kanyo no. Kisetimo kamano alafu ikawo pi kendo ti ichako yuego wiyi koa kuma malo kuma yier wich chako tigo tidhi nyaka kuma yier wich orume etok ng'weyi etok wiyi. Kisetimo kamano to wachako wakawo kata inyalo time diriyo. Inyalo chako kawo pi tiyuego kuma wiyi ochakorego gi kuma kutok wiyi dhiye. Kata ikawo pi tinyalo luoko go kuma koa malo kuma yier wiyi oruma tok wiyi to kodhi nyaka kuma yier wiyi ogik ochakrego kaka ineno e picha kanyo no. To ber ni wanyalo kawo kata pi to wayuego wiwa dichiel. Dichiel ikawo pi tinyayuego wiyi dichiel koa kuma wiyi otiye kitere malo kata katoko yani koa kuma wiyi otiye kitere kuma yier wiyi ogike tok ng'eyi tichake duoke mbele dichiel. Lakini kupo to bende ber ni inyalo yueye dichiel kende ka yier yani inyalo yueye dichiel ka yier in gi yier tik mang'eny. Inyalo kawe tigole tok ng'eyi titere kuma yier wich otieno dichiel kende ka in gi yier tiki mang'eny. Alafu kosea kanyo tochak wayueye itewa gi wayueye gi pi. Yani chal ni ikawo pi tichako yuego wiyi dichiel to pi mikawo cha emichako yuego iti kaka ineno e picha kanyo no. kiseyweyo gi yier gi pi ma ikawo mokwongo cha, pi ma ikawo mokwongo mar yweyo wiyi gi iteni, koro pi ma ikawo mokwongo mar yweyo wiyi dichiel cha, sama pod odong' e lwetino ichako yweyo iti dichiel kaka ineno e picha kanyono. Bang'e kosetieko mano jawinjona, to wachako wadhi e tiendewa to waluoko gi didek. Tiendewa waluoko didek. Ichako luoko tiendi tetete midhi nyaka e ng'e tiendi kuma soksi gi kiga cha iluoko maber kuom didek. Kosetimo mano, wachako gi tiendwa mar achich to wadhi e tiendwa mar acham. Wachako gi tiendwa mar achich to wadhi e tiendwa mar acham. Tiluoke tetete ma pi dhi kamoro amora mantie e tiendi maok dhi mopogore gi kama tiendi nitie. Mano e kaka en gima ineno e pichano. Kaka ineno e pichano, en ema owache gi dholuo kae mondo wang'e kaka wamako udhu, mondo wang'e kaka watimo udhu marwa maber, mondo lembwa odonj maber e mbele Nyasachwa, mondo gima walamo cha ochopi e mbele Nyasaye maonge gima rach e iye. Jazakumullah khair. Nyasaye omed ber mondo usom gini maber mondo watigo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.